Hallelujah, Bashalon Muleumfa. So I want to pray for you, therefore, Kupishamu deliverance. Because I want to, you know, Shtetabale supporter. Bale foku supporter, Baba successful. Abantu ino nshita tabale afwa bale fwa okwa foba dia bale bafwa badi Yesu alando kutira nishita padi ukutemwa patungo watemwa afyo wa kutemwa chila mbushu kapokelela efyo Bible ile tweba. So my sister, my brother, nishita yakwe wa kutira abantu nga tabale kumono wa mano iwa imono wa mano iwa ibikepo ukutira I will support myself.